Wa sao leo ba mu are la mu are Ote vai fatalo fama fa fela e poi le slasio tato ma ftanga le nitaia io tutula ma fa lupe ma lole soi fomo via ma lole langi ma tato va via fia fia le fa mo e mo le nitaia o le tapo e ngai le tuo sio tato tato Faya fua lava le nei faa moe moe ma le nei sao ninga faa pitoa le ali ie. Pea au noa ma le faa tasi mai o loo nganga. Mātou faa nau nau watu le awa ma le mi ngāo e te tau ai. A fio mai a nganga pa I ai. O le sa pena painea. O le mālosi na te mwha mtala ina mea lilo. Mātou tele tonu. O loo lava a nganga fisoswani. Ma fai o na faa pa ieina, ma faa ma maluina, le faa moe moe o na Iesu. Iei uai mea uma mātou te faya. Ile faa tū mawina o le vi inga o la awa fio, o la ei o la awa fio le ma malu ma le pule au au ma lau. Nei o le faa wawau, faa wawau lau. Amen. Nā tātou pese le pese ua saunia. Polisio Samoa, ea fia fia, no umulawa I le ali I amae alpese, ea o tatu tāl sanga le afongaina, to to fil filia, peo nei tomo le tatu por kalame, alpese, ea fia fia, no umulawa I le ali.
Thank you. Matato tano sanga le nei tai au. Tato wifo matatalo le tua. Matatalo o le whaafetai. Le tua mamā nai. Oe lava o le tua e sili sili ese lava oe. Awana e faya le langi malalalangi. O le vātea te ama mea umolo o tumuai. Na e faya fo le tangata e whapale inai la ufofoanga. O oe o le tua o le alofa, ma le alofa muti muti vale. E te lengese lava loto asa, e te le vave pelo o alofa mo le tangata angasala. Mātou te o atu ma le mingao e o luma le neitae au. E sulaina lo wanga le lei, ma lo wa lofa tu noa. A wā ua manuia peasi o mātou atu nu i ono tūlanga uma. A mata maita i tai o lo mātou mālo. La fionga le sou i au. Le fionga i le au le mālo. O le sou i au. Le fionga le tamai tai pāle mia. Le mamalo a ka peneta ma faipule o le pāle mene. O lo manuia fo i tai tai o i ka le sia. Tai tai o mta ngā luenga le mālo. Tai tai o ati ina e whapisi nisi. Tai nane tai tai umo a la lafanga manu tai tasi. O lo o manuia si o mātou a tunu i lona o te lenga. Mātou te whawhetai tele. A wā o e si le fia le aunga o le nei lotu whawhetai. E mātou te whafo i atu le vi inga ma le whamanu. I au whamanuianga. Mo le nei aonga o le kolisi o Samoa. O whailonga ina le nei tae au, le atoanga o le fitu se fulu tau sanga, o lana tau tua si o mātou o tenu o Samoa. Mātou te langona le anganga whawhetai, i le mamalu o tā i tae o lango mau i tia sā. Susunga le māli e tōtanu ma fili le lua, ai maise le a fionga e atu puata ma sese mea oli. Na o lāta o saina, i le vau fefe, whaingatā, le nofuanga e a mataina i le nei a onga. Whawhetai fō i le mālo New Zealand, na ulua i whaatu peina, le fausia o le a onga. Ia e maise pā anga o atu nuk mai fafo, sa whaawa wina fisoswani, i alanga o e ati na e le nei kolisi, i tau sanga i fitu se fulu o tunai. Whawhetai fō i whai a onga i tō tele mai New Zealand, ai mai se tama fa na o si o mato o tunu na mata ina le ia o ngale a fi se lau lima se futol o ali ima tama ita ia o nga o nisi wa fai ilangi fo la nga ai o le to tele o lo to tu pe mo sa mo fa fe tai tele mo le to tele tama fa na o sa mo sa u i mai le ia o nga ele nga ta o ena ve ma pulia o nga o fai ia o nga sa o atu. Ma o lo oa oa o pea i te tono o la mātou a onga. Ai mai se e nā onga, pa wha o penga ina, wa a vea ai mai e tau tua isi o mātou mā lo. O lau e ka le sia, ai mai se nuu mā lala whanga, i se so, i so o se mata whai oi. Ai se li sili la mātou whawhetai lea tū wai, ona o lo walo pele tō tasi o Yesu Kirisu. Na e wina mai le neila lo langi e sao ni el tōngi o lamo i mātou uma. O whakere si anu inai si o mātou atunuu, ma o mātou mau ai le wha moe moe, ma le wha tua tuanga i le ola ātali, pe āma vai le neila lulangi le tū mau. O le mātou whawhetai le āua ulea, le neita e aulo mātou atua sili sili e se, e vi ia pe o e whaavavau lava.
O le tatalo, o le whaato e senga. Le atua a mi o tō nue. Le tamao le alofa fua, ma le alofa tu unoa umalava. O lau lava a fio, na e mua i alofa ina le tangata anga sala. I le alofa ele ma wha ma tala tala ina lo na sili sili ese, ma lo na ta aua. Le alofa lea, na e awina ma yailo walopele to atasi. E maliu ma whaalawa au le sa tauro mātanga e tutongi anga sala le lalolangi au fiai ma le nei whaapoto potonga. Le tamalo fai, Wa matou langona ina le fa amau lalo tele o matou lotu. Lo matou wava male matatau I lea lava tongi ola pa ia. Awa na saunia I lou lava soifua mama male le pona. I oeta ma, a oai ea a matou sulu fa iai. O ila wafio upu ole ola, a toa male tongi ola pa ia. Lo mato watua alo fai. Liu liu alo maya o fufonga alo fai la mato wifonga nei. A o mato fato ese atu. A o mato wa ungani atu. Ma ole atu maleanganga maulalo. Ina ia alofa ma faama ngalo le nei poto potonga. O au au na ele tu saai I mato u malaba. Tele ina mato la foa ilo fina ngalo pa ia. Tele ina mātou te ena le wha ama I te mea le leia le anganga pa ia. Tele ina whaatalinga tuli I au tū la fono mā oa onga. Mā o ia le anga uma. E le ai a se mea I lilo I lau si la whanga pa ia. E o o ai mea lilo I le loto ma le mafau fau. E te si la fia mea uma. O le ala lea lo mātou watua lo fai. Mātou te tatalo pea, mā ungani I lo alofa. Faa pale pale maia. Mase I e faya se loto mamā, se loto fau, se loto ua salamo faa maoni, maia ngā sala sa o mātou faya. Ae fo I atu, ma muli muli, matalia I o lo lava ala, e manui ai. Ao ao mai fo I lo wanganga pa ia. Wa umaona e maliu matoe tu umanu malo. Wa faa maangalo inai I matou uma o laufana o faa tua tua. Ia faa pea foi ona tatau. Ona matou wola fe faa maangalo ai. Ole tasi ile isi. E tusa malo lava fina ngalo. Lea tu wai. Olo o matou o au au na iai. Lea tua foi e faa vae ai Samoa. Sila sila mai o fofonga alofa. A o ofo ina atu I mātou lava ia te oe. O tai tai whaale mālo, tai tai whaale tala lelei, tai tai whaale ngā luenga, o mātua whaia onga male whanau. Ina ia e whaapa ia ina, whaapapa tiso ina, ma whaamangalo ina. Ia whaia I pea I mātou ma au auna lelei. E matua vi ia I lo sua fai fa avavau. O la mātou whaato e senga lea ta mā, ma le loto fa amau lalo tele, wā lātu ia Jesu lea lii, ma le fa aola. Amen.
O le tatalo mō manau. Le atua vāpunga taloi. O e lava e malia e o mātu manau. Ma mea le le umanau. A wāolo wolof e au ngātu pulanga la valea. O le au a mātu vāla au atuai ma le lotu fa maua lalu. Ina ia e sisila mai I le olenga lau whanau I le nei tai au. Mātou te talo I au whaamanianga, ia I mātou umua wā fie le nei aso, ona o le whaamoemoe o le kolisio Samoa. Whaamania I te itai o Samoa, o mātou whaatasi I le nei aso, mai lama I au auna o le tala le lei, o te itai wha le mālo, ma upu whai o Samoa, o pāanga whaa mālō a si o mātou atunu. Whaa ululunga o whaa lāpoi potonga a mapūlenga, o le au tau whaa soa ina, ia o le atina ina o le nei atunu. Iai o manuia, ma le whaa manuianga iai nā te o umalaba. Ia whaa manuia la wafio I le loa loa o mātou mafuta nei, Vi ia lo suafa e fa vavau lo mātu o tua. Pei ona sirafia, e fa moe moe o mātu iai ni nei tai au. lei se me lilo e la usila fangati o me umma wa e si la fia o mato tu inatu ma mato manatu ya fa ma duenga a wa le fa mo mo ya u manu wi ia lo wa lo fa ma manu ai o mato tangata a fua fua nga umma fo yo fa mo mo de tu wa fa ya ma le lotu fa ma ulalo ma le fa mo mo antu lo mana tai to loina lo mato vai vai ina ia atoa malele yai me uma ai sili na mawai o se vinga o lo su wa fa mama fa manuia ele nga solo ai o Samoa se au manga luenga ole ne yas ai mai so le tapu inga titalo anai tama matina ma tutua i maota malawa ma to man tu ole la lo langi bebe si tau ma fe vai vai ai na wa yai lo fi yai lo fi le mu le tu vai ma ne yo ma to fa mo mo we fa no no ya fa ma fa na fa na ina we wa mama ma yo lo ma we le lo tu fa no no ya fa pe na on su lu ye le mala mala ma la wa fi ne yo ma to lo ai le ola fa tu tu wa I lo lo fa ma lo wanga le le mu le mu ta wa ma to te talo le le ie ya fa fuina fa tasi ma talo le le o yo ma to lo to fa ye ya i lo fina ngal ai le o ma to fa wa na ela lava ya yesu ke viso lo ma to wali ma lo ma to fa ola wa ala twai ma bala awa twai nei amen
Na tato to pese pese usa nie tamam tene twai ole no futu mau tu watu le mana tu watu le mana ama er pese ya ole fongaina o fionga pa ia le tua fongaina le afina ya maralisa e nosa ole tai tai ulu tene ole lua o lua tol pese usa nie
Thank you. Ole faitau ina le afiong paia le alii. Ole tus faitau ole nei aso. Ua maua mai le alfenga inga tuai. Ile tus yo fa masino. Mata upo e sifulu ma le valu. Fai upo e tolu. E fangata mai le fai upo e onu. Fafunga mai ole ol a o faitau ina. Sa alatalata anei la atou ile fale o mika. Ona lato I loa lea o le leo le tau lea lea o sa alivi. Ua lato wafe ai. Ona lato fai atu lea ya te ia. O ai eana au maina oe I nei. Se a fo I sau mea e fai I nei. O a eani mea ua ya te oe le mea nei. Ua ia fai mai ya te ilato. O loo fa apea ona fai e mika ya te au. Nā te totongi ia te au, ai whai au ma whai taulanga ia te ia. O nā lātou whai atu lea ia te ia, ia e fesili lea tua, ina ia mātou iloa, pē manu ia lā mātou malanga, mātou te o atu ai. Ua whai maile whai taulanga ia te I lātou, o ia mal manu ia, o loo wasila fia e lea lii. Lo o tō wala tō te ui ai. Ia whamanuia mai pēlea tua I lā tātou whai tau, ma whaalongolongo I upola nā whiong pa ia. Tū mau pēa ia te ia le vi inga, nei e o le whaavau.
O lā le whai salamo, le asole nei na whai e le li. Tātou te oli oli, ma fia fia I ai. Ma wase upoeanga I eise mafo whaunga mai le tusi sāwha I tauina. Whaam sinolo na mta upoe sifuru malivalu, whaunga aina le whai upoe ono, ma wa eise mafo whaunga whaalea nganga o le neitae au. O whai mai leo sitau langa I a te la tau, o ia ma le manuia. Alo wa sila fia le lii, lo o tau wala, The priest answered them, Go in peace, your journey has the Lord's approval. Ole au nei mafo fonga fale nganga mul nei aso malon fa moe moe. Ole malanga ua si la fia eleli. The journey under God's approval. Ole malanga si la fia eleli. Ua tato yail ne yaso malon famo e moe fama na tui na ele fitus futau sanga talu ona fava e ina ne lamu a ne yol kolisio sa moa alfisili o le ase taua le as taua o lea fainu mera fitus e fut na afuai ono tato o fanga poto poto failonga ina ma fama natu ina fatas ili nei tae au. Iyo eia ile winga pa ia ole numero fitu se fulu ili tusi pa ia. 70 has a sacred meaning in scriptures. Ole ale winga pa ia, lala le winga pa ia ole fitu se fulu. Pe mai ole fitu se fulu, ole fate lenga le na ole numero fitu, male numero se fulu. Al numero fitu e fatu saina ile maea pole atoa, 7 representing perfection. Maafua mai ile fitu aso na faya ile fofua ngale atua, e ono aso na ngalue ai, male aso lono fitu na malolo ai, ona maea pe atoa e lole ole fofua ngale ali. Le fo ia fuai ona fitu asu, ona mae a lea pe a toai le vai asu. Al numeo sifulu, fatu sa ina ile a toa toa, 10 representing completeness. Ma fua mai ile sifulu tu la fono ale a tua na tuu ina mai. Sifulu fo imala na faasala ina ia iku pito. Iluna o te lenga, Ole wingapa ia ole numero fitse fulu, ole maea Acho-cho. Ole mai a acho-cho. 70 is the number of perfect completion. Numero fitus furule na. Nea fuayon fit filia moseto e ina fitse fulo Israelu e malanga ele maunga o sinai. Tali sua fatasi malea tua. Fitus futa ngata e peruna fai malanga e kupito. Avea ina mapolonga fana nauma yai le nu o Israelu. Fitus futa usangao fata fe Israelu i Papilunia. Fitse fuluta ngata e yeitu tonu al sosa yete ta uole au sanitarini. Bole Jewish Supreme Court. Fitse fuluso o awina to Yesu is a mission of fa'ale awa onga eta la'i le tala le. Ia e fitu se fulufo ile awa fa'inga o fata oto umma ito tonu evangelia e fa na awa awa tuwa Yesu itangata. A fuala inei mea uma ma winga pa ia ole numero fitu se fulu ile tusi pa ia. Ana ta tomba nino ailea. Esele tāua ole nei sao ninga whāpitoa. A ole nei fo yaso whailonga ina, ma le nei yaso wa wha manatu ina. A ole fesili. O ai lana, ma fua ai le nei lau mua. O se wha ma ite ai la tau na wha wae ina le nei lau mua. O se le leio pule a onga ma whai a onga na ngāru lue mailo na amatanga. Se iho o maile temi nei. O se maua e o se popoto ma le atama mai o ila tau sa o tau ina le kolisio Samoa. O le mea e o se le lei o le lango lango a le skopa o le asosia tama ma tene tuai. Ai pe o se ma tau tia foi. O le asosia ma tua ma faya o. Nia o te manatu ai longa. Ai longa lava o mafua angana le ai. Na mafua mai lava ele atua. Mafua mai lava ele atua. O le atua na ia wha maite, o le atua na ia wha waena, o le atua sa ia wha tupuena. O le atua foi na ia wha awawena. O le atua foi na ia wha manuia mai ila tātou whai ngā malanga ele nei fitu se fulu tausanga. E mai na uafisilitanga te atua lima o le itu aenga o tanu. Ile osi taulanga ina yefesili ile atua, pe manuia lato malanga, pele ae. Afe mea alitali. Mea alitali ile osi taulanga le saa ufe tauina. O ia male manuia. O loo wasila fia ele alii, loo auto wala ato ute uia. Esi ele maana yole tali. Ua lava ama totoe ele faapea mai. O ia male manuia. Epeitai. O leo wa toe whao popo mai. Toe whao popo mai ma le wha maonianga. O loo sila fia ele lii leala. Tau te ui atuai. Nia le wha aule nao le yaso. Le yaso maron wha moe moe le kolisio sa moa. Manu ya tele lau toa fitu se fulu tausanga. Awane ingalo le winga pa ia o le fitu se fulu. Ua maea a toa. Aisea, a wafo yo le tato fai ngā malanga ili nei fitu se furu tausanga sila fia le lei e le li sila fia le lei e le li safa amanuia mai e fo i le li olfe sili fa amata ana le sila fia e le tua le tato malanga ole a se tu langa e o yae le kolisio Samo le as tu langa e o e kolisio Samo. Ai longa e tupu maola. Se manuwa leva ana tapuni. Epeitai. O lea ua maea atoa. Na tato fai ngā malanga. Ina ua sila fia. Ma faa manuia mai lea tua. Ile lau mua nei. Ia oena ilu ilu ma talo. O lea vea ita atoa ma leneia ngā tupu langa. Fa'a mana tuina le maia atoa le fitu se fulu tau sanga o le tātou lau mwane ioe. Fa'a fitai ma vi ia pele atua. Ai awa lau nei vi ia le kolisio Samoa. O le toi fa'a la'i au,
a fai la ua fitu se furu tau sanga ua maea a toa toa na tato malanga si la fia le lii ona alea a fai ua maea a toa toa si la fia le lii ona alea ioi ia toe a mataina foi toe a mataina foi le isi fitu se furu tau sanga o le tato malanga fa a wau aisea ina ia toe maea a toa toa. Ai awane ingalo, o ia malmanuia, loa o si la fia ele alii, loa o tau ala, tau te ui ai. Go in peace, your journey has the Lord's approval. O le malanga, ua si la fia ele alii, the journey under God's approval. Manuia tele ne yaso, malona faa moe moe. Nā tātou pese o Saunia, Polisi o Samoa, fetalai mai leli ie. Fetalai mai leli ie.
Tele, tell me if I'm really a tour. Found I know Tato more than the Amblan and Alban and Nature out. Let Tato fight with Tallow. Let us all say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven.
Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses.
Yeah, man, we have found more layers. That.
Yeah. Yeah, it's an tonuo. Farm with Moyo Lewa, my own, to totally new, and while it's out of Vata, we are on the Tato Tua. Tato will leave Faola. Ole mata isau ole fofuanga. Ole atua faola. Ole na abe peleina lo utou soifua. Ai maise o so mato wola. Wafua ili nei tai ao ma linei aso. Ua fatia umai nei langona ole faafitai. La usunga ili taitai ole sauninga. E manatu ai le I whae te au pēna whaata pā I saula o ngā luenga li nei tai au. O lau whita I tunga, ia a wāle whi au tau moli moli o lele wa ifo I whale matū. O la mātou te talo, ia sanga ututu pē le salefu mna tū moe. Ma tala mataia le taina I muli a au, ma sasafe ni o tahe o ia tua, a wāu whaiva titofi li nei tai au. Ya le pa ia foi la no fa to o ena moli ma winda li nei tai ao tatu sa ninga lot fa tai lo to titi fa tama mai se le fa mo mo le tatu ko lisi li nei tai sanga ya a le va enga li nei le tatu pol kalame ya o le tala o to o to le kolisi o Samoa o le ole a sa no ya ile sunga li tama tai pule sunga ka rene fa sila Male fa lo lava fa tai.
Sa otso pe ia le fiso mau na lau. Ile pa ia wasa sao nei ile maota. Susu lau susunga ile tsa itsa ayo le sauninga. Male mamalu o ata ato malo fa alo alungia. Tainane a inga, maatua, whanau, wo mapaanga le kolisi o Samoa. O te tū lai male avatele, e fofonga inalo o tō mamalu, I sina tala oto oto, o le savalinga le kolisi o Samoa, mailona fa avaina, se e auria mailona fitu se fulu tausanga, ua fa amanatu ina nei. Fa malulu watu. E talu ai, o na olo o filongia la tatou mafutanga. O le ala lea o le afa o ngai na ai le ngangana peretania, I le nei fola sanga. Reverend Seilala Luamanvae, Council of Deputies, Honorable Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, Members of Parliament, Church representatives, members of the diplomatic corps, staff, students, family and friends. I am humbled and honored to stand before you today to give a recollection of the college journey and progress in the last 70 years. The origins of formal education in Samoa lie in the activities of missionaries, including the Wesleyans, and members of the London Missionary Society. After 1914, the New Zealand administration began to supplement mission schools with government institutions. Avele was established as an agricultural school in 1924, and the system gradually expanded. In the late 1940s and early 1950s, the need for educated men and women to manage the affairs of an independent nation became evident. The dream of a secondary school for Samoa began to take shape with the establishment of classes at Malifa in 1949. 44 district pupils, ranging in age and educational levels, were selected through a qualifying examination to receive accelerated teaching and learning, hence the term accelerate school. By 1952, students numbered around 150 and preparations for Samoa College intensified. Samoa College was officially opened on 2nd October 1953 by Dr. Beebe with 52 students in the secondary and 170 students in the primary, ranging from Standard 2 to Form 2. The new secondary school cost £80,000 and was built with profits from Reparation Estates, later Westec, given by New Zealand. The construction of the school's premises began in 1951 on this 130-acre site at Vaivase, purchased at £45 per acre. It was located near Pia with access to water and electricity and large enough to allow for playing fields, staff houses, a plantation for food supply and future expansion. There have been many developments done over the years with science and computer laboratories, library, Samoan Fale, secretarial classrooms, matrons' offices, hostel, tennis courts, netball courts, staff housing, college hall, bus shelter, classrooms, planting of foxtails and other garden projects, and numerous scopa class projects. School facilities expanded over the years despite challenges by cyclones and natural disasters, including cyclones Ofa and Val in 1990 and 1992, and a severe earthquake in 1995. The earthquake of 1995 saw the main two-story building with the two stairways and school logo, which most of us remember, as the building in front of which we had all our assemblies and could transform for stage productions, was demolished as it was no longer structurally safe. The old staff room wing was demolished in 2011, and only one main wing remains as the last and oldest structure left from the beginning of the college. The hostel was another integral part of the college, and it started taking boarders in 1961 with its official opening in 1962 and closed in 2010 due to the restructuring of government schools at the time. In 1958, the school badge was designed by Mrs. Donaldson with the motto, "Through knowledge to achievement." In 1965, four Samoan teachers joined the staff and the school motto was changed to Watamai Itautua Mo Samoa. In 1975, the school magazine was given the title of Tautua for the first time, signifying pupils were seeking to serve Western Samoa. 50 years later, students of this decade are leaders of government, public service, the church, business, and organizations. The level of education has advanced and been renamed numerous times. Primary education at Samoa College phased out in 1961, and an important milestone in the college's academic progress was the establishment of Form 6 in 1962. 1984 was the last year for the lower fifth classes. In 1985, the Department of Education published its policy statement looking towards 1990s. Three events: the end of New Zealand external exams, the increase of the number of junior secondary schools to 22, and the creation of the National University of Samoa in 1984 at Malifa, set out major changes for Samoa College, which was to be transformed into a senior secondary school. The New Zealand School C and UE, which were part of Samoa's colonial heritage, were replaced by local examinations. The transformation of Samoa College to a senior secondary school with Form 5 and 6 only was still underway in 1988 when the Human Rights Protection Party came to power and changed the Education Department's policy. Junior classes were reinstated in 1989 and renamed as years 9, 10, 11, 12, and 13. The school's roll jumped from 646 in 1983 to 936 in 1992, a 45% increase. Today, we again follow the four-year level structure of years 9, 10, 11, and 12 equivalent to forms 3, 4, 5, and 6. 14 principals have served Samoa College since its beginning. The first 6 principals were New Zealanders. In 1967, a policy change put the Western Samoa Education Department in charge of teacher recruitment, which ended New Zealand seconded teachers. This was offset by the first contingent of Peace Corps volunteer teachers who arrived in 1968. The 7th principal and first Samoan, Albert Went, was appointed in 1971. 10 years later, the 10th and first female principal, Ruby Va'a, commenced in January 1981. The 13th and longest serving school principal, Auava Reupena Rimoni, commenced in 1998 and completed his service of 22 years in 2020. Samoa College has continued to grow and develop during the years. By the end of the first decade, both inside and outside the classroom, students performed well and matched the high expectations of planners. The school grounds and surroundings were or are in good shape. More importantly, a strong school identity and spirit had begun to develop, and now the well-recognized uniform and crest underpin the establishment of a significant learning institution. Within 3 years of opening its doors, Samoa College old pupils began to take up positions in the government. The school had begun to realize its vision. The school excelled in sports and extracurricular activities included drama, creative writing, and poetry, as well as clubs for film, music, debating, and drama. In 1963, the first schoolgirls hockey tour traveled to Fiji by boat, returning on Pan Am through American Samoa. And in 1973, the first rugby tour traveled to Tonga. A plantation scheme sponsored by the Agricultural Department was also introduced to ground students in the traditional ethic, which recognized the sanctity of land and agriculture, but the role of Samoa College remained the same, to prepare students for tertiary education and trades training. Other colleges were introduced in Samoa, but Samoa College entered the 21st century determined to move forward and fulfill the mission to contribute to the betterment of Samoa. The last 20 years have seen positive changes in terms of retention of teaching staff, strong enrollments, and successful academic pursuits. The motto, Atamai e Tautua mo Samoa, remains embedded to this day in the way the school operates and how students perceive the opportunity availed to them to be part of Samoa College. We continue to provide platforms and opportunities for students to participate in local competitions, performances for Pacific Games and other national events, as well as tours for students' exposure in rugby and netball, cultural exchange programs with overseas schools, leadership programs, career day, drama, music, and so much more. The college continues to excel in sports and academics, as noted with the 100% pass rate for Samoa School Certificate in 2018 and the 100% pass rate for Samoa Secondary Leaving Certificate in 2020. This year also saw the netball girls, after many years, achieve for the college a win for all 3 divisions in the Samoa Secondary School's Netball Champ of Champs. In Dr. Beebe's opinion, Samoa College, which was designed to educate administrators, teachers, professionals, businessmen and women for a soon-to-be independent country, was the most important single factor in Samoa's ability to take responsibility for its own affairs. The contribution of the parents, teachers and students who have graduated from Samoa College in the last 70 years attest to the truth of Beebe's statements. For 7 decades, the achievements of the school through academic performance, sports, and the arts has not only met but far exceeded the expectation of Samoa College planners. We have come a long way, and together we have overcome many challenges, achieved many milestones, and created lasting memories and friendships. We pay tribute today to our forefathers and those who planned and established this school. We thank them for their vision and foresight, and commend our past and present leaders for their trust and faith in making sure Samoa College continues to provide future leaders for Samoa. Lastly, we acknowledge and thank the community and each and everyone here today, as well as those who are unable to be here, for the support given to Samoa College. We remember also our past leaders, principals, teachers, classmates, and friends lost along the way, and their role in the legacy of our school. Please, let us be upstanding for a moment of silence in remembrance of our dearly departed. Thank you. Please be seated. Lastly, we give praise and thanks to God Almighty for the abundance of blessings He has bestowed on Samoa College. We congratulate, thank, and celebrate all who have walked through the gates of this prestigious institution of learning. May we stand tall and proud, like the 8 flamboyant trees that were planted along the driveway on the opening day in 1953. Those trees and the memory of the contributions made by all to Samoa College in the last 70 years are worthy of recognition and admiration today as we celebrate Samoa College's 70th anniversary. Thank you all for your contributions and supports, large or small. To again quote Dr. Beebe in 1953, the opening of Samoa College marks the beginning of an era for Samoa. Through knowledge to achievements, ata mai e tautua mo Samoa, whaafetai.
Fama wina le ngangon faafchai le ufiong le tumetei pule e tusai o lau saunong. Tusai man faasolong al tato porkalame o le asooai ma le vi ingo le kolisi o Samoa e langi ina e tama ma tene tuai o le nofo tumau.
Thank you. Yes, I say participate.
Ya salo ele tau failoina ele sila fia ele mamalo tama mtin toy ele polisi Samoa tasi le ava enga o sio tatu wa unga wole toy ye nei ya failoina ile ngangol faftai le fiona le pristine sunga karnita ma vaenga o mese le mamalo le ofai pese fil filia o le asosio tama mtin toy o le noftu ma faftai lo tu sau taua le tatu sau ninga o le fitus fulo le tu sam Ai leava mal falo al chele tsawai o te vala au falo alo tsawai e la ufionga e le soi palmia o le malo Samoa la ufionga tsuala te vanga Josefo Bonifacio e tu sa o lau sa unonga ele neitaya mal falo Lau sunga ele, chai ol sauninga. Sunga I fafe ngainga, ili nei chai ao. Sule sunga ele, chai, ole kalesia, tu fatasi o Samoa. Fio lau fionga ele, sui ol fono, sui tofia. A fio ministar kapineta, Lau fiong al fam sinu sili, mal fam sinong o Samoa. Le plestene o le komiti o le tapenanga o le fitu se fulu. Ambeise le komiti. Afi o foe le taita I fono o tama, mateini tuai o le skopa. Afi o le valaulia, ambeise o matua, faya onga, tama mateini o le laumua, o le kolisio Samoa, whapea Samoa o Poto Poto. Ua mautu ilangi I le taulanga si tia, o te tofo I le taamu te vau no tatou vā tapuia, ma le taupau sili o fuafuanga. E whaftai atu I lausunga le taitai o le sauninga, o le mana vanga pa ia ma le nofuali o le lofatunoa, Ai ale nei whaboi moe o mā olunga. Ai opa ia me mamanure nei tai au. Ai ale a fio tama ma ainga. O ainga ma tama le usunga tu mua ma pule. I tu au ma la taua whapea le ainga I tai ma le vaa funti. Opa ia foi I te whale anga fulu. Ai a sua ma vai whanua. Sa ole male launiu na sairua, lea fio fatui mo to to'o ma upu ia to'e minu tele. Lea wa fatau lam lama I nei li ana na yutu moe. E matai tu, masila sa anga le pa'ia mal mambalu o Samoa o Poto Poto. Ta oto la ia I fatu aiga tausi o tubua ma pule. O le au fue lo loa ma to to'o au o le atunu'u. Ai tātou pātipatia whātasi deanga le lei o le sirisiri ese o le atua, e whai mā tātou taulanga I le nei tai ao. Ua fitu se fulu tausanga talu o na whātuina le kolisi o Samoa. O le luai kolisi mā ulunga le mālo o na whātuina le tasiva li matolu. I le malienga a New Zealand, Ma le whaaboe moe e au au ina I alo ma whanau o Samoa I ata mai e tautua mo Samoa. Ma vea ma taitai o lona malo tūto tasi. O le neiva inga ma mau atua a ma taitai o Samoa. O tāo to oto mainisi e tia sā. Ina ia mautinoa e au au ina le leo na tupulanga la lavawa. O le lumanai manuia lea o Samoa. O le afuaga foi lea
na whabawina ai lea na watau mo lea onga, o lo tau avina e o mai le so, ata mai e tautua mo Samoa. O tele nei tausanga, talu o nae i whanua ma taunu i matangofia lea na watau, e leto e whaamatalaina, le tele, ia po le tele foi o le sao le kolisi o Samoa, i le ati nae o Samoa, si o tātou wa tunuu. O nei sao, wale ngata i upufai o Samoa i le palemene, male kapineta, ai beise o le tafa tolu le whainga malo o Samoa. Ai o tō figa maululunga foi ma tanga luenga, wha lāpo putonga ma pisinisi tu mōti. O loo whaonga aina pēa le tō tele, na teliu mai ma le atamai a tautua, ma universite ese ese le larulangi, ma tō mai ese ese ma ngā wā wha pitoa, o wha manu iina ai, i le atina eina o si o tātou a tunuu. O matau ina fōi i le nei lava tausanga, e iai nisi o tama ma teine tuai o le kolisi o Samoa, o tō fia e a vea ma mapasa o lo tātou mālō. E tau a veina le tanga vai o Samoa, i le lava loa, ma le loto lo toi o mālō, ese ese. O nisi fōi o whai mata iulu o whālā po pitonga, whālei tūlangi ma le whāvā o mālō. O whaa wawai le atamai e tautua mō Samoa. Ma whaa lau iloa pēa le matango fie, le file mū ma le manuia, o lo tātou ma Lotu to tasi. O nei uma taunuunga manuia yalo ma whanau o Samoa, na mafua mai o noi lātou sa ngālu lue, i le tapu eina, ma le hawa o ina o alo ma whanau o le kolisi o Samoa. E manatu ai o se laulau le leile nei, e vea iau masui o lo tātou ma lo, e wha leo ina lea nganga o le whaafitai. Ia i lātou uma o e sa tofu sao i le whātou tainga, ma le langolango ina o ngāruenga whai a le kolisi o Samoa i le tele o tausanga o alu. O e sa ngāru lue whaafai a onga ma pulenga, ma so si tangata whai ngā luenga i so se ala, na au au nai i le nei a onga, o wha ma lo, wha fitai, le whai o le whaiva. E mana tua fōi ma le wha fitai, i la tau ma isi a tunu, e peio initia. Na ngā lulue a vea ma whai a onga o le nei kolisi, i le tele o tausanga. E wha fitai a fōi, tai tai o le ma lo, Samoa, i le nei ono sifuru tausanga, talu o na tūtua tasi. I lo o tau sao, na wha mausali ina ai le lango mai, ma le tāpe nei na pēo le kolisi o Samoa, o le kolisi maurunga lo tātou malo, e wha puna fau ai le atamai e tautua. E mana tua ai fōi, ma le loto whaftai le sao, o nisi o tua āma ma tua o whai ilangi le fōlaunga, e le tauma whainga mai o si o tātou a onga. Nepa iai, o ila tauna, o tāua nei, o leo wae manu la o tau whaatama swari inga, ua fitu se fulu tau sanga o lau korisi. O le mea moni, e le mawhai o na tātou au sia le nei la sanga o whaamana tuina nei, pe ana le ai se i umaya na o tau whaaton tonu whalau ina ai, le sā o le korisi o Samoa. I o tau whaiva ma tiute ese ese, ma le whaonga aina o tāleni, wa mea lofa mai le tua, sa whaolo inai o tau tai tō tasi. Tau taie, wa wha malo le pale. Le lau mua ma le kolisi o Samoa, lau susunga le tamai tai pule, le pulenga ma whaia onga, ma tau te le sedu atu. O tau masani o tau whaiva, ma le wala uina a wale tō telefoi. Nā o ina i nei e amata mai, o lo tau aveina pēa le atamai e tautua. E vi ia le atua ono o lo tau wālulofa, ono sa'i ma whaapadipale, a wā e le o toi whaingofie, le a o ina o alo ma whanau i nei ona pō. O le tū mau o le ingoa le leio le aonga, i le manuia o alo mawhānau isuenga. Mauru fale atuai i isi la sanga maurunga, o le soifua o oina, o le tausa afia ma le tau le leia le saufainga o aonga Samoa, e afua mai i lo tau whamaoni, i lo o tau wala wina. E a oao, whātonu, ia pēa o aifoi, ma whāpoto, i a saunia le lei tupulanga, o ni taitai e atamamai e tautua Samoa i ni aso e tele. Le paiae o matua ma tama ma teine tuai lo kolisio Samoa ma lo le fai o le faiva o lo o tou nofru te talo ma le tapu tapu ia o suenga ma whaata sola inga o le whanau i na fionga le tamaitai pule ma le ainga o whaiaonga i lo lātou nafa o āfuaili nei aso. Ma lo tāpuai, whaafitai le langolau sua, i so o se ala e mana o miai e le kolisi la au tau soswani. O ia o lo sisira le atua i la au tau tautua ata mai bo Samoa. Ia alo ma whanau o le kolisi, ua inei le nei tausanga. Wa atoa iei le fitu se furu o le kolisi o Samoa. Yo tau Lotu te tele, wha maru losi maono sai, e whailo o tau whaiva. O le sue sue, sa ili ma le wha maoni. Yo mana tua le lei, o le atai ao Samoa, e tāpena nei. E le potu a onga, ma le laumu nei. Ia maisi fo ia onga uma o loo i tātou watunuu, ia whaipe o tau bantamai o live, o teo te wina mo le lao ai. Ae o niu whanawhana i lima o toa. Whaipea fo'i ma fuaga o lalavao, e whaamo e moa i ai le lumana ai o ainga, nuu mai ka le sia, ma si o tātou atunuu. Aua nei ngalo, o le vainga tau lai ale mālo, nā fuai o na whaavai le aoga le tasiiva lima tolu, ia vea o tau mataitai i longa, ma o ngā e tautuaina si o tātou atunuu, i so o se ala i le dungmanai, i o tau manuia. Samoae o potopoto e moli mawina le nei la saka tele, wa aulia le kolisi o Samoa, i tātou te talo whātas, i a whātū mawina pēa le ana vatau na whātū ina i le kolisi o Samoa, e ata mai e tautua mo Samoa. Ianga le leile atua ma whapula on whafonga, i so se tafa, o tufi tau whauina ai lo o tau soifua ngā lulue mo Samoa, ma ona tangata nuu. Ia whabanuia tēra le atua i le atuanga o le fitu se fulu tau sanga, o le atamai e tau tua mo Samoa, o le kolisi o Samoa, soifua ma ia manuia. Just before I sit down, I, on behalf of the Prime Minister and the Government of Samoa, we have a small donation.
Alau pati faftai e sa unua la tukal. Ea, te manatu o leua. Fonga i tu uma o nei mauta e tu sa o le sa unua ngā le fionga i le sui palmia. Ia e fai masui o le tato umalo o le sa unua ngā au tu fo i leo le neyaso. Na o na matu fa leo le anganga o le faftai tele. Le ufionga i le alole, le ufionga tuala. Ia e tusa o lau saunoanga mātango fie i lene yaso, la mātou tutalo i le tua, ia whafulo ina pea fulo le senga ula, ia ma ia i le angalelei o le atua i o tō whaiva alo filima, a wale tau awa mea ina, ia o le taita inga o seo tātou o tunu, ia i le angalelei o le atua, i o tō soifua, ia a wā Samoa malona atinae. tulang fo yo le malofa wa au yai le malu le tato fainga malo ya ile ni manuia o le polisi o Samoa ai na na mato fa leo le nganga o le faftai o le aso o ai male vivi inga o le polisi o Samoa e langi na e tama matine au. Tusai ma le fa solonga o le tato por kalame o le avanoa le nei o te vala au fa lo lo tuai la wufionga i le sui o le fono sui tofia la wufionga le mamea lo pati mo lia ia mo le fa manuia o le keke o le fitu sifulta sanga o le koriso Samoa se mai se pat pat tele a mori se la fia ele ele mo malo la fia e a wa fili filia la fia nga ile so yo le fono so to fia mo le va nga le neyo le tatu sauninga e fai ma sui o tama ma tene tu ai o le colisio Samoa o le sui o matua ma matua matutua o le colisio malfaro artin
ya fa malova ftai na uto fa fongo yai wa to fiel on ne tangata ya fo ile ngata ile fa manuel kek ai ya feu la vol kek ile ngata fo i fa masui o tama matene tuai fa pe fo i matua Ale ngatele o matua fo yo matua. Le chofa maile silo matua al maton eta lo fai. Wo matua sto ina. Well anyway, it's funny this cake business. It is not a formal toast, so I know there should be no speech as such. But before I cut myself the biggest slice of cake for dessert, I want to express my sincere gratitude to the organizing committee, the principal and staff for organizing this event. It was at this same school that our career paths emerged and where long-lasting friendships were forged in how our lives were shaped. So today, as we celebrate Samoa College's 70th birthday and we think back about our own times here, we remember all those who came before us, our teachers, our classmates, and our friends who are no longer with us today. We also look forward to the future of our children and how their lives will flourish on these same grounds that we used to walk on. I wish them an enjoyable journey and may God guide and bless them. As for all of us who are here today, may I say, Yaman wia lava le fitsifulu tausanga o le kolisio Samoa. God bless you all and please have a good time and enjoy the cake. Malopa aftai. Kifu yatu ya itama matenyo. Tutasi lunga. Tumai lunga. Epa konga mai. Ofia yele lea boile. Head boi mal head kyo. Ya. Sau lota atou. Go Sam, go! Go Sam, go!
Go Sam, go!
Yeah, we're fine now. Yo, ay, mo meo ta loka po fen meo ta yo Hercules. Si awal pala ay, ul pala aw na go sem ko. Ya manuya uto.
Thank you.
Ai ole a lala toa ia, le tū ta whaitoa o le nei tau aloa. E pei ole tala I le toa, na tā ma alo I le vau. A wale ave, au mau, wha sufia wha, ma lo loto le moana, ai wailonga ala o taula fe ai o le vasa. Wailonga fo I le tala o le tuleinga, Male atuao o fetalainga. O lea foi ua maea, le saunoanga au tū o lea so, ma le wha moe moe, na malele iai lea fionga, I le sui palemia, tuala, te vanga, Iosefa ponifasio, e ono mea aila, ona o fifi le mu, ne imanga lua le vai, o wha atalinga tafeanga o taupou mamanaia. Ae lo uava tele faye yau, masui o le komiti fafoe, o le kolisi o Samoa. E fata alofa atuai I laususunga le taitai o le sauninga, laususunga le fafenga inga se ilala lua manuvae, fapea le aufenga luenga le atua. E fata alofa atufoi, I le maualunga o paia, falupea o le malo o Samoa, fapea masui o malo, Ma pa anga tau atinae o le mālō o Samoa. Tai nane pa ia whaale anganu. E whata alofa atu foi, I laususunga le tamaitai pule. O le laumua, karene whasisila, ma le ainga whaia onga, whapea le whanau a onga. E le muliai ona I titi lea, Ole manatu atu, ia lii, matamaitai, na mua I malai, ai maise e au wasa mamao mai. Oe, na utaoina, ile kolisio Samoa, matuli mataatia mawae. Ai manatua foi, ila atou, wafai ilangi, matuli ngasia. O upu o malanga feiloai. Wa whaama lo le pale mai fita o le vasa. Ma ui a auta o le ala. Ae tasi le wa mafuai ma taunuuai. O lo tātou atua sili sili ese. Lo tātou matai sili na taitai mai I le ala. Ma whaama losi. Ma tau ave I taimi tātou te vai vai ai. O māfua ai ona tātou feofo fua ai fia fia I lene yaso. Ina ualiliu matangi I vale, ai ala tonu matangi I lelei. Ia manuia tele la uasa soifua, le kolisi o Samoae. On behalf of the Samoa College Board of Trustees and the Organizing Committee for the 70 years celebrations, I would like to acknowledge Lausunga Taitai, Lausauninga Reverend Se Lala Luamanuvai, and all church ministers of various denominations. I would also like to convey our appreciation to the Deputy Prime Minister, Honorable Tuala Te Vanga Iosefa Bonifacio, Ministers of Cabinet, Members of Parliament, and the Judiciary. Also to the distinguished members of the diplomatic community and the respectively representative of Samoa Development Partners. Special thank you to Madam Principal Karene Fasisila and all the teachers and students of Samoa College for making the 70th
commemoration possible. And last, a special welcome to all Samoa College old pupils, especially our brothers and sisters who have come afar. And we remember those who have passed on. As traditional, we are thankful for today and the road we have traveled to realize the vision of our leaders for Samoa College and the varied parts we have played in that dream. But I firmly believe that all of us here know that it was only possible because of our God, who was with us all the way today and tomorrow. And therefore, all praise must go to him. I now declare the commencement of our 70 years anniversary celebrations. Thank you for graciously bearing with me. So ifua mai amanu.
Fafte tele la ufiamo soa ole autos tusi ol tato komits fa foe ya mo la usau nganga. Ya manato lewa la soai ya malelangina se tasi o vivi ingor kolisi Samoa chamam tini ya ona fa ma tafie toi leo somato leo e tusa ole fa ma moe ne yes. Pese usau nia chamam tini o kolisi Samoa.
Oh, tai tanga le sao le ala tawa ma le aina sa tunu fonu. Le le foi ua, fae o fea tau tai, sa sa ili a o mao ma o loloto, e tusa o le tō faa ma le uta. Ai maise o sa unanga o le ne yaso ma le faa mai moe, le faa mna tuina o le fitu sifuru tu sanga o le polisi o Samoa. Ai ave eia o lo leo faa tau waa, e fai ma fonga ta mole mori o le fionga ili tamai tai pule ma le pulenga, no fo ato o ma le mamalu le aina fai auna, o le tata o komiti faa foe, o le asosi o mato o fai auna, e maise alo o faa wala o polisi. E mato te faa leo ina ai le amalu o le faa fititili, e le ngata o tata o malo faa lo ia, ai maise tama ma tini tuai, o ma paanga, matua ma aini, o le polisi o sapo, o mo fai o mo tata o mori ma wina le neyesa. Ai rei, fai wina sa matu o fa mtalanga, mana tu e vele neya manoa e fale wina ili anganga ni faa fititele, ila usunga ili te tayo sa minga wa uma ni fale watu ili taimi ufano, ia ena una matu o tuifono faa pi, o le anganga o le faa fitai, ia itu sai, ia o le faa ngā solonga o le tatu sa minga ili neyasa, la matu o talo ili tua, ia sanga utu kubu ina pia, le tofa ila usunga, na wale fianga iai, mana tana le lei ili tua, ia ua tape na ina ili, polisi o Samoa, ia se mea rofa fatawae, faa fitai ai, ia le sumai ila usunga ili neyasa, ia mana tatiri ili tatu sa minga. Ia kua tātou suwania o le fitu sifutu sanga, ia usambia masi te utusi fata waa, ia e utu aile saa wala usuma. Mawalua alfa mwemoe ole neyaso, ina kua tātou fatasi mwene fiuma, sui ulifono, sui tofia, malona falitua, ia maru tukwa mea mwia wale fia ole amumadu mtato malona. Na ufiuma mamea, ole me alofa or fitu si mtu sana. Ea, sumania fo or fitu si mtu sana mole, fiumai ole fiumai fatua. On behalf of the school principal, teachers and students of Samoa College, we'd like to extend our heartfelt gratitude also to the members of the Diplomatic Corps for being with us today to celebrate the 70th anniversary of Samoa College. The Society of Association. We have a time in Tangatanuku Samoa. Ea, langa leo watu mwuri atu isi sui o tata wawala uria, se taime ono faa oa i leo. Ea, alea tata ute mafuta pea, ea, mwale fioma ili prestene, ono sosi ya matua ufa ya ama, la usunga ili fatua malo loo, man malo, ane wele, ea, faa futai, ea, mwon tata uta sanga nea, ole mea lofa wa fetus, kutu sanga. Yeah. lawa fiunga ni papantausi, lawa fiunga tuwala, selu tuwala, sui mpo ya oma utarsanga ni mita yao.
Thank you.
Ya leo tato tau no ole tau longa tato fitus futu sang ya en fono forma mai tawat ta penangale komitiole fitus futu sang ya mai mawe le telo ta penangal komit atato va va ya tu le spiritual life le ye la le ma manu fo ya mal screen la ya ye Fava no mo ila cho ya le fa mo boy a sit sina tu le spiritual la ya ole tele no fo ya mal screen ya le nga tele tele no fo tonol ta cho mo tane ya mal manatu le ao mai umwa ya la cho sa o cha win nei tonole kolisio sa mo ya fa manatu no le fitus fu cho sanga ya ono se asu ta wa ya tailo ya ipo ama fuanga ta cho tele lo ama fuanga Ya ai ai le na chulo na changa tsa mo mo mitau ino. E pe ye fa le fie fie o me fa ile lotu. Ele le na chulo na changa tsa mo e ele fie fie le me o fa ile lotu. Ai a fa ile pa ti man so nga chupe man so fa nga me ai ma ma le nga ava malos. E mo chi no ai le ofi o le ofi chon wi le ofi fa foi o. Ol me monial na ile ulangona. Ya ai wi le. Ya u fai tatou masui fai tatou masui e tatou te fai fa tasil nei sounding of apito ya mo le fa mo mo tatou fai lol tala fo lel to ina le ya a fai u fitu su tau sangan talu fa va ko lisu sa mo to e paua yo tanga tala so i fu mo fio la mai ya a isi uma ya u fai langi le fo launga ya a le wingal tala a le lot of fa fitai lot of fa fitai Ya onale fa boy boy le yaso fitus futu sanga ya wa matango fie le fa boy boy to fa le inal fa ftai ya ele komiti fa foe ya mesio tatu wala uli fa pito ya mole ne yaso ya ai mesio ya wa ma wa lunga le vinga le tua fa ftai tele ya mole ne yaso mo fa boy boy fa ftai macho wa ya ai mesio la to Lang ina viinga ya umatong ofia il tapo inga ya ile nei tsaya ya tsamaitsi ya lo tsfalo ngat ya le wa mate fo mal to tuwanga ya pe amae a tsa to fitu sutsa sanga ya ne ya so ya ya ha tsai ya amatsa to tuwanga ya ile tsu so me ya so fuwa ta ne ya tsela tsho ya na ko bien tsa pe a tsho ne ma tsanga ya ile amba ne ya le tsuwa Ya ita ya tuna lorina lo tatu kona yona awa Leye la tatu faa ita kitalo Uwa fatuma wina lava le viinga olo suwafa le liye Ona ole faa mwoy mwoy ole ne yaso Maato umoli mwina Sa alo tolo toilo wanganga ili mienei o maato utitalo Kwa hiyo ole nei maafutanga ili tape atu Ye ya ifa mbanu yanga la ufiole ole wina lo maato wola yo awa ngalei O ia mal manuia wa usi na fia le atua le ala tau te ui atua i lungo i mato o mal manuia mal file mutele la o fio le atua te utaspa i elta ma le alo ma le anganga sa ne yo ol fa lava Amen Aftai
Ia pa iska fia ko sema te tasi uta ko mafuta le itu la e lima i na fiafi Ni mai da dia fi fa ma boyo ta ko siba so mai ko tsala mai ao ya ta ta fi dia fa ta sei na nei ya tene fa ko dia ma ya to ko fi su ko e to ya ma tai nei su ko